Kia ora koutou, ko ka mau sepuluni, taku ingoa. My proverb for te wiki o te reo Māori is tangata aku ana I te whare, te tūranga ki te marae tau ana. A person who is taught at home will stand collected on the marae. Kia ora koutou.